Hoi nō re tiwi, kua roa rawa atu nei, te whakatuwheratanga o te huarahi matua hou I Porirua ki te whanganui ātara e tāria ana. Nā te premier tonu, nā Jacinda Ardern, te huarahi hou nei e 27 kilometre te roa I whakatuwhera I te taha o ngā pūkōrero me ngā rangatira o te iwi mana whenua o Ngāti Toa me era hoki o te manatū waka kotahi. 12 miliona hāora kua pau I ngā kaimahi ki oti ai a rātou tēnei huarahi hou, Kua takaroa hoki tōna waihangatanga mai, he utu tāpiri nui te whiu mō taua takaroatanga. Hoi anora, anei rā, tā tātou tū te tōranga pū a te Ōkiwa McLean.
Huarahi hou kua roa, e tāri ana.
This is huge, and not just for local communities, but for New Zealand.
It's been decades in the making, and I'm really thrilled that we've been able to bring it home today.
Haunga te takaroa ki a tuwhera te huarahi o Transmission Gully, e harakoa ana te mini tatake waka kua tae mai tēnei rā.
The nature of this PPP, which was badly set up by the previous government, has made it more complicated than it needs to be.
He huhua tonu ngā pānga I takaroa ai, a rākeri anuitia ana te pae maunga o Wainui, me te ahakoni atu I te 250 mita te kōtihitihi. He oi anō he utu nui, tōngā mea katoa.
Several hundred thousand a day, and that's been running since December, so it's rolled into the millions. Once the first vehicles run down the road, then the financial penalties stop.
He mea takoha e Ngāti Toa rangatira te ingoa o te ara o te rangi haiata, hei ingoa āpiti mō te huarahi o Transmission Gully. Kia mātua mōhio ai te hunga o Aotearoa whānui I te hītoria ake o tēnei pito whenua.
13 years ago, in my own electorate of Mount Roskill back in Auckland, that when State Highway 20 was being planned, the plan was to literally bulldoze the maunga, Pukitāpapa, in the middle of my electorate. I am so pleased that Waka Kotahi and our transport system has moved on from that era of damage and disrespect to the history of our land to now being able to work in partnership with mana whenua.
Āpiti atu maringa nui ana mātou o te karere ki te whakamātou I te rori hou.
Not bad.
We're really happy to have the road open and just our pleased that people are going to get to drive it and hopefully appreciate the massive amount of work that's gone into it.
Ka mutu ka whakatuwheratia te huarahi ki te ao whānui hei a pōpō, taro ake nei puta I te wā I te waka kotahi. Te Ōkiwa McLean, te karere.